nani mshindalo? Emwanangu tuia, wana wetu Yesu yumo. Mungu asiyeshindwa ni Alfa na Omega.
Mwanangu tega sikio, sio mambo ya ulevi, akujitoa kitanzi, akusaidi.
Yes, you're more. Who was the issue?